Sirina Mulala Anjagala okusinga Yezu eyanfirira
Mulala Anjagala okusinga Yezu eyanfirira
Sirina Mulala Anjagala Mulala okusinga Yezu eyanfirira
Mulala Anjagala okusinga Yezu
Ssenkasi.